Hallelujah. Oda fo nyankopon sho bebre sede nyina oka ye ho. Ema yesu nyame asem onyame nyɔ kɛse wo Yesu Kristo demo. Hallelujah. Enen so mema wa kwa ba de ba oti ase sendu medie iso. Ye mom pa ye. Odom fo ye she woni onyam pɛ kusu bio so de de a che ye. Ye mpa ibo nyina ne so ra Yesu beduma ka ye ho ma honhom konkon nchɛchɛ ye. Na konkon dum ye. Na Ewade bra ye hwehwɛ w'anim w'asɛm ayɛ yɛn n'ase kanea ne yɛ kwan so han. Na yɛ ne onyamhyɛ ama wo din kronkron no. Ɛwɔ Jesus Christ wo din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ ɛnɛ enwummere. Ɛnɛ anɔpa ewia ne enwummere. Halleluya. Ɔdɔfoɔ, yɛbɛfa yɛakenka nsɛm no ɛnɛ nso ɛfe ɛnwom aduason mmiɛnsa 73. Ninti chemu edu enu nai edikosi edu enu watri. Psalm 73, the verses 24-28. Ay, adofo mi inti erade asem. Ose, erade, wo na wode wasem, ene wafutuo, editutu manamo emami. Erade wo jimi tata adime kosi enyonyame rie yemu. Na afei erade wan na me wo no e wo soro e ye wo nko a e na me wo na erade Mehia'W e che da Mehia'W e nesne da ebra me da so e wo asaase so Mehia'W che bibibia e wo mu se ma ho den betimi akofom yaredom betimi abeni pedue mu. Me honhom betimi ayɛ mmerɛ nanso wo Awurade wo ne m'ahoɔden. Mama yɛnkae so Onyankopɔn se yi y'ahoɔden mu no yɛ mmerɛ oyɛ mu no ɔno ɔne y'ahoɔden. In our weakness, he's there to let us know that his strength is perfect. Onyankopɔn wo ɛna wobɛkɔ so ayɛ m'ahoɔden na wobɛhyɛ m'akomaden na wobɛma mayɛ wo dea daadaada. Ɔdɔfoɔ Yesu aka ɔse yɛyɛ ne dea na ɔno nso so yɛ yɛ dea. Hallelujah. Nti sɛ ɔnwomtoni ne ka sɛ yɛbɛkɔ so ayɛ Awurade deɛ daa na ɛyɛ ade a ɛyɛ nokorɛ nso. Na Awurade wɔ ma yɛate aseɛ sɛ ɔmo ɔmo po wɔ no wobɛsɛe ɔmo na wo nso so wobɛgyaa ɔmo wobɛpo ɔmo. Oh, hallelujah. Ɔdɔfoɔ ɛtwa sɛ yɛhwɛ yɛ anammɔ ntuo nso yie. Ɛdeɛ na me ne wo nso yɛka. Ɔmo ɔmo po no no, ɔbɛsɛe ɔmo. Na me ne wo nso ɛ, so yɛgyina hɔ ma Kristo. Sɛ me ne wo yɛgyina hɔ ma Kristo a, na yɛgye nkwagye a yɛagye atom no yɛate aseɛ deɛ a, ɛneɛ yɛn nyinaa mbom nka sɛ, Awurade me deɛ, me ne gye paa sɛ me bɛn wo. Na meneji nso sɛ me de wo nyame kɛse ayɛ me Nyankopɔn me guankɔbea ɛne me nwunu na mɛka wo m'aniyɛ akyerɛ amansan nyinaa na maka w'awadeɛ a wo Nyankopɔn woyɛ. Ɔdɔfoɔ, ɛno nti ɛna yɛntimi nka yɛano nto mu na mmom de nyinaa yɛbɛka Onyankopɔn kɛseɛ ne ne m'aniyɛ, ɛfiri sɛ Onyankopɔn agye yɛɔgye akɛseɛ. Onyankopɔn agye yɛn efi emumu yɛn nyinaa mu. Ɔde yɛ bɔne akyɛ yɛn na wate yɛn ho efi nea ɛntie nyinaa ho. Ɔdɔfoɔ, ɛno nti na Bible mɛyɛ te aseɛ sɛ yɛyɛ bɔne tia Agya ne Ɔba no a ɔde bɛkyɛ yɛn. Na mmom yɛyɛ bɔne tia Honhom Kronkron no a ɔmfa nkyɛ yɛn. Ɛkyerɛ sɛ yɛbɔ ne su yi deɛ Kristo Yesu aba abɛwu de agye yɛn nkwa. Na mmom ne obɛsi n'adwene pi sɛ ɔremfa Kristo. Onim ne kora no nso na ɔmfa nyɛ adwuma. Onim papa yɛ nso na ɔnyɛ. Na obɛsi n'adwene pi sɛ ɔnsakyerɛ ara da. Ɔbɛkɔ so atena ne pɔtɔyɛ mu, ɔbɛkɔ so atena ne mfomsoɔ mu, ɔbɛkɔ so atena wiase nneɛma ne akabɛkyerɛ nneɛma no mu. Na ɔtena no mu de akɔ awieyɛ ne deɛ. Obi biara ɔnsakyerɛ n'adwene no saa nipa no, ɛne yɛbɛka ne sɛ wayɛ bɔne atia Honhom Kronkron, efisɛ wayɛ n'adwene sɛ ɛnyɛ ade a ɔbɛsakyerɛ. Hallelujah. wabra onyankopa ama akwenya ne se, yetimi esachira. Onuwaye na adwene se, me nsachira, me di obonsam echi. Waton e krampo, ama obonsam. Tisani pano, kwa benso, wanye na adwene, Bible siye kanya boni choye, nukwa fonte nene se, odiba chen wati ya mwifi niente inye na ho. Asani pedi onye na adwene. Onyankopo nshaw na ondo mbwao, na yankai se, ochina nsusu nyame ya aduma, anase enedwe onyankopon ya aduma, eye 14th of February, eye eneno. Yetu nsafre yengi na yehu, 4 PM European time, ewo Facebook, possibly TikTok ni YouTube ingina. Onyankopon nshaw sobe kami hu. Amen.